aku niendeke za one line. Hata bila pesa I don't run. A baby when you know ma omini kama atakila navyo nipatena. Ni moja na bandiso ma hey.